Umlando kaSibambo. Ake sisike elijikayo ngomlando kaSibambo. USibambo lona wayengumasinga ngokuzalwa. Babezelwe bebabili bengamadodana enkosi uMabhudu Masinga, okwathi ngonyaka okwafika ngawo amaPutukezi efika ngemikhumbi ezweni lakhe afika amthungatha, ehamba ebuza, kwaze kwafika ezindlebeni zakhe, wasekhetha ukufihla amadodana akhe ezizweni ezakhelene naye. Eyodwa yawelela empumalanga kolwandle yayocasha ezweni likaTembe. Enye indodana yakhe yabaleka yocasha eningizimu yolwandle. UMasinga owayecashe ezweni lakoTembe wase ethiwa isibongo esisha sokuthi nguSibambo kuyisibongo sokucashela amaPutukezi. Sibonge ukusiboleka indlebe. Uphinde ubuye futhi nangokuzayo.